everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and today I'm talking about Umkhokha. Well, guys, asehlezi phezulu ke amaphaphu kubabukeli bomdlalo lo dlala ke ku 161 Umkhokha. Ever since kwaqala ke lo mjolo kaZodwa kanye noTifa, uMamzobe udlala kuba usisomdala la. She's so determined to help uZodwa by taking extreme measures yokuthi ayofuna ke lo JJ ekuthiwa uJabulani Jiyane okhulelisa udade wabo. Leso senzo kaMamzobe sokufuna iqiniso ngale ndoda kaZodwa nokuzama ke ukulungisa izinto phakathi kwakhe noDifa izomlidele kutheni ke athole iqiniso ukuthi ke uDifa uye okhulelise uZodwa, and they have betrayed her again. Kuzobizwa ke umhlangano laphayana ke kophakathwayo, and kuleyo meeting uZodwa will attempt to turn the table on uMamzobe after her pregnancy have been uncovered. Kunokuthi azisole ke ngesenzo sakhe uZodwa, uzokhipha eyona mfihlo kaMamzobe angafuni ukuthi yaziwe umndeni wakhe kanye ke nomnyeni wakhe uDifa. They will both use le secret kaMamzobe to save their skin uZodwa benoDifa. UDifa ke uzobe secela ke emazubeni ukuthi ke ucela ukushada uZodwa amenze umfazi wesibili, and abakwaMzobe bazoshaya phansi ngunyawo. They won't allow Difa to disrespect their family ngaleyo ndlela as he try his best to marry uZodwa. Kukhona ke okuzokwenzeka kuZodwa nengane, bathi ke a trail of blood will give uZodwa and Difa the shock of their lives. uZodwa comes very close to lose her pregnancy, but she's saved in the brink of time, and uMamzobe is far from happy ukuthi ezwe lezo ndaba lezo. So I think uMamzobe, guys, uzozama ke mhlawumbe ukuthi yabo asebenzise amakhathakhatha akhe ukuthi ke uZodwa aphuphunyelwe isiso, and uZodwa who blames uMamzobe for her pregnancy wars. Njengoba ngisho ke, guys, ukuthi ngicanga ukuthi uMamzobe uzozama amakhathakhatha akhe ukuthi uZodwa ke aphuphunyelwe isiso, ongeke ke kwenzeke noma ongeke kuphumelele, njengoba amathesis eveza ukuthi she will be saved in the brink of time. Kuzoba isikhathi esinzima kakhulu ke, guys, kuMamzobe kanye nomndeni wakhe. Inyanga yonke leka August uMamzobe will be in the battlefield, and kubuya sengazi ukuthi uDifa will continue choosing uZodwa over uMamzobe. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion, guys. Ubeke wakho umbono ukuthi yini nofisa ukuthi yenzeke kulo mdlalo lona. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abamthandisisi uMamzobe, but again bakuthanda ukuhlanya kwakhe. So yini ufuna ukuthi yenzeke la? Ufuna ukuthi uDifa amthathe uZodwa abe umfazi wesibili, noma ke ufuna ukuthi uMamzobe awine ekutheni ke agcine uDifa ewumnyeni wakhe yedwa? Bye.